la Ligue 1.
As well, player, coach, captain. Once I see you next year, we are good morning, everybody.
Nashukuru coach wangu, teammates zangu, officials, sponsor, kunipa support kwa kiwanja. Nifanya tukafanya bidii, tukapata hizo pointi 9 kusaidia.